Thank you. chitamu kono, wala wali ni wala.